au te whaatalofa atu I lo mai mō mai Samoa o le tātou proklama fo ile nei o le tala e whaavau ma o le nei vai aso le a tātou asiasi le isi mta upu ala tuspa ia o lo o whaitau esese ai tā ofi ala au kerisiano I lato whaamtaleina tal tonu e le awa I e tam whai ngāo tau sā ma whai ngtā Samoa na o le mātou pa I malu atu ma tu atu se mātou sao a wāla tō lo sa ili ma wala au mai I se maramanga mo I mata upu ese ese ma ole mātou tali atu sa moa ole tusipa ia e le tau whamtalaina fua e sa isi e lona whamtalaina e whamtala lava e le tusipa ia I ia lava na ole mātou fsosoani atu I nei mau malato si o si o manga e faa fengo fie ai le sa ili atu o latou o lo o fie mala malama I lona a fiongo pa ia o le lu I tele o lo o tu lai mai I le nei vai tau I la o kerisiano o lo o faa pea mai a tapo inga ese lo ia ia I a la o musalame o pura o la o pahu lama hindus ia ma to tele fo yoisi e la tau whapea mai I le lotu kerisiano e le tasi so tatou fina ngalo I le tuspa ia ma e le tasi foi I le liliwinga o le tuspa ia yeah, there are many Bible versions and many translations ai e le tusa foi so tatou whamtalaina I le America po le North America alone there are over 300 different Christian denominations that are registered. Ma e tofu lava la tau ma whamtala o le whamtalanga le tuspa ia. E le I tioa atu tupu I e tapua inga ma o onga esese ia. Ma le latou luinga o le lotu kerisiano. Sa whamai e su I le iape teru I le tusio ma te o suluono whiupu e suvalu. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. O te atiae, fo I lau e kalesia, e lunga o le nei papa, Yesu lea. E le mawhaia fo I e whaita toa se oli, o na manu ma lo, iai. Whamata o le fina ngalo lea le atua ina ia salalau whapeelone e kalesia, kerisiano. I longa, because na ia fai mai, o te atiae, I lau e kalesia, I lungo o le nei papa, o ia leo, Yesu o le papa. E le mawhaia fo'i e fai te toa se oli o na manu malo iai. Mana tua Samoa, o lo o iai le fili, e ia tamu fai po mao, e faa leo ngā ina o onga, a le tatua li'i ma le tatua faola. Malona tuspa ia. Ae, sau se teimi ina tātou asiasi lea o le mata upu lea o le lotu ese ese kerisiano, different Christian denominations. A mole afiafi nei Samoa, o le a tātou su sue le tasi mata upu fita ina ia whamanino ai se vaenga o le whavae a le tātou sā wha le kerisiano. Ma ia tātou tasi iai e peina fina ngalo iai le tātou a lii whaola. Wha mai paulo I le Roma su lima ena rona whai upu e whā. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. O mea umafoi na tusia na mua, na tusia ia wao mai ia te I tātou. A o laiti le mafa nau na fai o la ua tui pui pui I le falmai. A o fai le ngā luenga o le teine fō mai. Sa va aia le ti ngā ma le tangi o la ua I le ti ngā o le tui. E ui na mai loa le lei le ao ngā o le tui ina ia pui pui o la ua soifua maloloina mai mau mai ese poni fa mai na momomo ma uloto ile alofa atu ile tangi awe ole mafanau ole langona fo ile nataimi wasili atu le ma utinga ilo ole tinga ole tui na langona ile fanau afai ole a vatu le feau le afiafi nei Samoa ae atu ngalunga e se fina ngalo se tasi i lou mai mua mai ia lava pea lo nsai
e ui ole tala lelei ole good news
a ole pelu foʻi le atua e sili lona maʻai i pelu uma lava e faa tau maʻai i tuuelua i e peru faafoipusulua fai mai paulo ele momua tesalonia lua faipuefa
but as we were allowed of god to be put in trust with the gospel even so we speak not as pleasing men but god which trieth our hearts
ai peitai fa pe ona tatau ile finangalo le tua na te tu ina maya te tatau le talalelei e faapea foʻi ona matou tautala atu i ai e lē ina fiafia mai tagata a o le atua o lē tofotofo mai ia i matou loto o upu foʻi o isi taimi e tigā ai le loto ae e iloa foʻi e outou le mea moni e tuu saʻoloto ai foʻi outou i le upu moni the same truth that at times hurt or they can hurt, will also promise to set you free. John 8, verse 32.
O le mta upu le afiafi nei, o Meaalofa moni a le Agaga Pa'ia.
I need to address some unpopular facts in this study, and I must begin by saying that although I disagree with some of the teachings of my charismatic brothers and sisters, I firmly believe that God has thousands of his children in these fellowships.
Au te talitonu lava o loo faitauafe maafe le fanau maoni le tua o loo iai ia e kalesia ma soo se tapu inga faale kirisiano.
Fa mai Yesu I le Ioane sfunu fai pusulu ono. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd.
Ua ia te au fo isi ma moe e le o le nei loto a. E te tau ona o taitaihina mai o ila tau foi. E wha longo fo ila u leo, ona tasi e leo le lafu ma moe, ma le leo leo ma moe e to tasi. Fai mai o ia, ina ia tasi ai lona e kalesia, ma tasi le leo leo ma moe o Yesu lea.
So forgive me if I generalize at times, the war I wage is not against people or fellowships, but against error in interpretation of the word of God.
Se tasi lea o mafuanga ua salalaufa pea e lona e kalesia. Se itato amata ile mata upulea.
The genuine gift of tongues. Let's begin with the definition.
Se itato amata ile wingole upu ngangana ese.
The word tongue in the Bible simply means a language, ole ngangana. Lua, God gives all the gifts of the Spirit to fulfill a practical need.
E o mai e le tua Meaalofa I le Agaga Pa'ia e faa taunuu ai lona manaʻoga ma fai ai lona galuega. Sili muamua.
What was the need for the gift of tongues?
O le a le manaʻoga sa iai ina ia tautala ai le ʻausoʻo I gagana eseese.
Jesus told his followers,
ua faamai o ia,
go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost.
I outou o atu e fai nu uma masoʻo, ma baptiso atu iā te I latou I le suafa o le tamā ma le ataliʻi ma le Agaga Pa'ia.
But there is a problem. E fauta e iai le fa'afitau li ole awala e fa'atino ina ai I lea polo inga, rafisili longa lua. How could the apostles go out and preach to all the world when they spoke only one or two languages? E fa'apefea na ta la'i atu e la'u so'o le tala lelei I le lalo langi, pe ana o le tasi pe lua ni lato ngana. In order to fulfill the Great Commission, Jesus promised to give them a unique gift from the Holy Spirit. It was a miraculous supernatural ability to speak foreign languages they had not formally studied or known for the purpose of spreading the gospel. Sa ia promisi e avatu ia te la tole mana e ngangana ina ai e la tole tala lelei e ngangana ese ese mole tala ina o lona feau I utaia I Samaria ma le lalo langi a toa. Fai maile e mareko sfuluono fai po sfufitu. And these signs shall follow them that believe. They shall speak with new tongues. E muli muli atu fo I nei fai longa, I e fa'atutua, e tautala I lato I ngana fo. The fact that Jesus said these new tongues or languages would be a sign that indicates that the ability to speak them would not come as the result of linguistic studies, but rather it would be an instant gift to fluently preach in an unfamiliar language or a new language. There are only three actual examples of speaking in tongues are recorded in the Bible, and that's in Acts chapter 2, chapter 10, and chapter 19. Now, le tolu lava temi I le tuspa'ia na fa'aoga ai le gagana eseese e maua I le tusi galuega mataupu e lua sefulu ma le sefulu iva. Se'i tatou investigateina la mataupu nei e maua ai se malama'aga o uiga tonu o ia mau ma latou si'osi'omaga. I le galuega e lua fa'i upe tasi tau le fā, when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them a cloven tongue like as a fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. I le aso Pentecoso, sa iai la tau umalava I le mea e tasi ma le loto nga tasi. Ona fafose I mai lea o le ta'alili mai o le langi. Peise I o le matangi ua angi tele mai, o tumu uma le fale sa la tau nofo ai. Wa iloa fo I e la tau o laulau faiva peise I o le afi o vaivaina, wa nofo I la tau ilunga taito tasi. Ua fa'atumuina fo'i I latou uma I le agaga pa'ia, ua afua ai ona tautala I gagana eseese pei ona fua'ina mai I le agaga o le gagana ia iā te I latou. Fire is a symbol of power. O le afi o le fa'atusa lea o le mana po le power mai le ali'i. God sent his gift in a form of tongues of fire so that they would know that they would empower their tongues in the same way that he had strengthened Moses to go before Pharaoh in Exodus 4, verse 10 to 12. Question number 3. Why did the Lord wait until Pentecost to bestow this gift? Aseana fa'atali aile atua I le aso Pentecoso e au mai aile Meaalofa. Galuega e lua fa'upu lima tausultasi sets the scene. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?
we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.
Sa nofo Israelema tangata yutaya e wa matatau ile tua mai nuu umalava o lalulangi. Walangona fo ile nei ta lili ona faapotopoto mai ai leo motu o tangata wa fememe ai. Ina ua taitasi mafaalongo atu ya te ilatou wa tautala mai ilona lava ngana. Ua sengia umalatou mauli a malatou ofu ai ua fetau tala ai fauta eleo kaleleia ea ilatou uma o e tautala mai nei. E fapefea foi ona tatou taitasi ma faalongo atu ilana lava ngana na tupu mai ia. Ua tatou faalongo atu ia te ilatou o loo tautala mai ia tatou lava ngana I vavenga o le tua.
The day of Pentecost was a Jewish holiday that fell 50 days after Passover. Israelites would come from all over the Roman Empire to worship in Jerusalem. God chose this timely opportunity to bestow his gift of tongues upon the disciples so they could preach to the visiting Jews in their own native languages.
O le aso Pentecoso e limas fulu aso soso'o pe a uma le paseta e malanga mamao mai ai tangata iutaia mai nu esese mangangana esese o latou faatasi i tausaga I taʻitasi e tapuaʻi I Jerusalema. Sa faaaogā e le atua le ataimi e auina mai I lona agaga pa'ia ina ia lauga ai le ʻausoʻo I lona talalelei.
At least 15 language groups were represented in the crowd that day e maua le in Acts 2 verse 9 to 11. As a result, thousands of these visitors were converted.
E tusa e sfulu lima tuʻiga agagana sa latou faatasi le taimi lea.
Then after the Pentecost, they in turn carried their new faith home to their respective countries.
Ina ua uma le aso Pentecoso na latou foʻi I le latou atunuu ma le talalelei ma faapenā na tutupu ai le lotu kerisiano.
From this example, we should see very clear that the gift of tongues was given to communicate the gospel in different languages at the time that existed in the world.
E ia ia o onga ua whapea mai o le vavenga lena fai le aso Pentecoso e whapea o le gift to hear and understand different languages.
It is sometimes suggested that the gift of tongues is a heavenly language. The Bible is clear in Acts chapter 2 that both the disciples and those listening understood what was being preached, the wonderful works of God in verse 11.
Ile fai upusutasi fa mai o kereta marapi tato fa longo o atu ya te ilato o lo tautala mai ya tato lava ngana.
Let's look now at the second example when Peter preached to Cornelius and his household. While Peter spake these words, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as come with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost, for they heard them speak with tongues and magnify God.
O tautala atu pe teru I nei upu, ae e fio ifo le nganga I a te ilato umalava o e na whaalongo I le upu, o na matua ofo leo o na perito maina, o e whatutua, o e na o maima pe teru, ina ia li lingi ifo I nu ese le alofa o le nganga pa ia, a wā wala to whaalongo atu ia te ilato, wa tautala mai I ngana es ese, ma vivi I atu I le tua. Ngā luenga sifunu fai upu mua mua fai mai, it tells us that Cornelius was Italian, ole Caesarea, while Peter was a Jew and he spoke Aramaic. But when the Holy Ghost fell upon Cornelius and his household,
The Jews who came with Peter could understand the Gentiles speaking in languages other than their own tongues. The record is that the Jews heard them magnify God. Ina ua toe fo'i atu pe teru ma ripoti le mea na tupu I le ekalesia. Sa ia fa'apea atu I le ngaluenga sutase fa'ipusu lima. O na fio I fo leo le Agaga Pa'ia ia te ila tau. Fa'apei o na fio I fo ia te ita tau I le amatanga. When later reporting this experience to the church leaders, Peter said the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. Sa manino le fa'amatalaga o Peteru na fio ifo le Agaga o le atua I ia konelio ma lona ainga e pei o latou I le amataga o le Pentecoso. Peter hereby plainly tells us that Cornelius and his family received the same gift of tongues in the same way that the disciples did on the day of Pentecost. In other words, they spoke languages that they did not formally know and the way that could be understood. Lona winga sa lātou tautala I ngangana sa le I māsani na lātou tautala I. A ole mea tāua I le whamtalanga o Peteru sa lātou mala malama iai. The third and final example of speaking in tongues is when Paul preached to the 12 Ephesian disciples. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. Paul was the most educated and widely traveled of all of the apostles, and he spoke many languages. When the Holy Spirit came upon these 12 Ephesian men, Paul recognized that they were prophesying or preaching in new language. Pauia o teimi e tātou mauai I le tuspa'ia, le lilingi mai o le Meaalofa o le Agaga Pa'ia, o le tautala I ngana eseese, ene ia potopoto ni tangata mai atunu eseese, sa whengata o lātou malamalama ona o le eseese o lātou ngana. The only times that the gift of tongues was associated with the outpouring of the Holy Spirit is when people from more than one language group were gathered together, thus creating a communication problem. In Acts chapter 4, you have a repeat of the experience described in chapter 2. The place was shaken and they were filled with the Holy Spirit. But because there were no foreigners present, the gift of tongues was also not used. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. The purpose for the baptism of the Holy Spirit is to have power to preach the word of God. This is why Jesus said, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and into the uttermost part of the earth." I e maue o tou le mana, pe a fio ifo le Agaga Pa'ia I lunga ia te o tou, e fai fo'i o tou ma moli mau ia te au I Rusalema, ma iutaia umalava, Samaria, e o lava I le tulu inga o le lalulangi. O le fe'au Paulo I mole e kalesia Korinito. E se furu ma le faa tusi o le fe'a ngainga fauna tusi e Paulo. Mai I tusi umalava na o le momua Korinito e tautalai I le mta upu lea o le Agaga eseese. O le ngana eseese. I lona tusi e lua ia Korinito
ele I yai sona famtalanga I le mta upu atonu u malamalama le kalesia kornito ilona famtalanga mo mua.
Of the 14 different New Testament books written by Paul, 1 Corinthians is the only one in which he deals with the subject of tongues. The Corinthian church obviously had its specific problems because Paul's second letter to the Corinth never even mentions tongues, assuming that the problem was solved. The ancient city of Corinth was famous for its two international seaports. Because the Corinthian church was a melting pot of many different nationalities, its service often became noisy and confusing. Evidently, some of the members would pray and testify or preach in languages unknown to the others that were present. And this is why Paul commanded that if they spoke in tongues unknown to the majority, they should remain silent unless there was someone there to interpret or translate. Let's look at 1 Corinthians 14, verse 28. Fa'utale famtalanga apolo. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine, and even things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped? For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself for the battle? So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, than by and my voice I might teach others also, that 10,000 words in an unknown tongue. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God.
Te alu atu I ate o tou matautala I ngangana ese, se a so ua o ngā I ate o tou, pe a whai o te le tautala atu I ate o tou I le wha'a ilinga, po o le poto, po o le perfeta ane, po o le a o a o atu, o mea fo'i e le hola ua ta'a lili mai lea, po o le fangfangu, po o le kitara, a le fefatifati ae, leo, e loa ea whapefea ea le mea ua I lia mai. A wafoi, a whale tonu le leo le pū, o ai ea na te sauni e tau. E whapea foi o tau a whai tau te le sauni uni atu, ia o tau laulau whaiva ni upu matala, e loa ea whapefea le upu o tau tala ai. A wā, e tau tala atu o tau I ngau ngau. A e peitai, o te loto ina ia o tautala I le kalesia e ni upu se lima ma lo'u mafaufau ina ia o wa'o atu nisi a e au te le loto I ni upu se mano I se ngana ese a fai e tautala se tasi ngana ese I e tautala se I to lua pe o sto tolu e ngata ai ma ia feuai ma ia fa'amatala se e se tasi a fai e le ai se na te whamtala ina, aua le tautala ile e kalesia, a ia tautala ia, ia te ia, ma le atua. O le whiautu sao mai e paulo, throughout scriptures is very clear, e matua manino lava. It is amazing how some people take this verse and use it to babble during church services. I Mumua Timoteo ono fe upoe lusfulu, he specifically mentions avoiding profane and vain babblings. Ma alo alo ese upuleanga malileo nga. Ile lua Timoteo lua fe upusulu ono, Paul repeats that counsel. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Ia tau mamao ma upuleanga malileo nga.
In other words, the very purpose for the gifts of speech is to communicate your thoughts. If those present do not understand your communication, ele malamalama seisi lo faamtalanga a famaile o polo aua le pisa e tono le lotu. Keep silent. Question number 4. Isn't this heavenly prayer language? Ele o se talo faale langi elea. E yaisha uo sa masani na siasi mailo fale. E mate tala noa le tuspa ia. Sa ia fa mai o le maulea I le roma e valon fe polusu luono. O le te talo faale lo lilo le apolo ina ia aua ne I mala malama ele ti apolo e longa te talo I le tua. Fa mailo uo. The gift, he says, is to express the spirit groanings which cannot be uttered in Romans 8, verse 26. And the purpose, he said, is that so the devil cannot understand our prayers. Sa o fa'apea atu I la uo, te le iwa ailawa I le tuspa ia na fautua mai I a ufiufi o tatou talo I ngana fa'alilulilo. Ma o te ta'ofi e tetel ti apolo pe a ia malamlama I tatou talo sanga I le atua, aisea, a foi ole mea tonu lea o loo tamufai el te apolo, ia awane I tatou wola I se o langa te talo. Because ole tatou o langa te talo, ole sota inga tu sa o lea o tatou ma lea tua, e tau atu ia te ia lo tatou mo o mia o se faola. O te manatu e te tauna faa lia pea I o tatou talsanga I lea tua. Ma la isi mea, e tau le ngangana fua se tatou talo I ngangana ese ese. E malamalama lava lea tua I o tatou manaonga tusa pe ngungu so se upu I o tatou laungutu. E le o vaai o ia I fafo pe I o tatou ai vaai ia I tutonu o tatou loto. I luka e lima faipuelu sulua. Fa mai paulo I le momua korinito sulfa faipu sulfa. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Awa a fai o te tautala I ngana ese, o te talo aia I lo o nganga, a ua le fua mai ni fua o lo o mafaufau. Fa mai se uo. This means that when Paul prayed in the spirit, he used heavenly tongue and did not know himself what he was praying. E ole mafaufaunga le e tupu mai ai I le fesili. And this raises an important question. How could the prayer ever know if his prayer was answered if he didn't even know what he prayed for? E fa'apefea na tato malamalama pe a tali mai le atua I tato talusanga pe a tato le malamalama I talusanga na si itia I a te ia. It's kind of confusing. So, what is Paul really saying? In 1 Corinthians 14, verse 14, the problem in understanding the verse comes largely from translation. Please allow me to rephrase the verse in modern English. If I pray in a language those around me do not know, I might be praying with the Spirit, but my thoughts would be unfruitful for those listening. Paul is adamant that if we pray out loud, we should either pray so others around us can understand, or else keep quiet. Notice the next few verses. What is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit, and I will sing with the understanding also. Else, when thou shalt bless with the Spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say, Amen, at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? 1 Corinthians 14, 15 and 16. Awa a fai o te tatalo I ngana ese, o te talo ai lo ua nganga, a ua le fua mai ni fua lo ma fau. E fapefea o te tatalo I le ngana, o te tatalo fo I le ma fau, o te pese I le nganga, o te pese fo I le ma fau. A le fapea, pe a fatai I le nganga, pe fa pe feo na amene maila o fa manu
o le nofo I le mea e nofo ai le tangata valea ina ua le langona e ia la upu.
Question number 5. According to this text, who has the problem with the understanding?
Tusama le mau na tusie paula. O ai la to o le malamalama I lana upu.
O le au fa'afafonga.
It is the listener that doesn't understand, and not the speaker.
E a fa'apea e sa e fai talosanga fa'atasi ma se tangata e ngangana es ese e te le malamalama I le ngana.
Then you know what Paul meant when he said it is difficult for you to say amen at the end of the prayer.
Ai a le ai se isi e fa'aliliwina e au fa'amtalanga in ia malamalama le au fa'afonga,
they will have no idea what you are saying and will not know when to say amen when your prayer is finished.
So it is obvious from 1 Corinthians 14 that the purpose of speaking in tongues or foreign languages is to communicate the gospel and thereby edify the church.
If the listeners do not understand the spoken language, they cannot be edified.
Consequently, if there is no interpreter, the speaker is simply speaking into the air, and only ones present that know what is being said are God and himself.
And this is the clear meaning of verse 2.
For he that speaketh into unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
Awa o le tautala ingangana ese, e le tautala ia I tangata, a o le atua. Awa ele aise langona o ae tautala ia ie nganga ime lilo.
Paul emphasizes again that the language spoken need to be understood by the hearers, or else the one who wants to share the mysteries of the gospel needs to sit quietly in meditation between himself and God.
So likewise, ye except ye utter by tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God.
E fa'apea fo'i I outou, a fai tou te lē sa auniuni atu I outou laulau faiva ni upu matala, e iloa e a fa'apea fea le upu o tautala ai.
Auā, e tautala atu a outou I le ngau ngau.
A fai e le aise na te fa'amatalaina, aua le tautala o ia I le ekalesia, a ia tautala e ia ia te ia ma le atua.
Verse 9 and 28, clearly the entire purpose of the tongues is to communicate the gospel.
Question number 6. Didn't Paul say he spoke with tongues of angels?
Ele I fa'apea mai paulo na ia tautala inga ngana o angelu.
O te ta'ofi Samoa ele ai.
Paul said, though I speak with the tongues of men and of angels.
Momua korinuto sfutolu fepo momua.
Emphasizes, afai o te tautala inga ngana o te ngata atoa ma angelu. Afai, ele I fa'apea mai o te tautala. For mai I paulo, afai, ele esenga.
If you read the verse in its context, you will see that the word though means even if. For example, Paul said in verse 2, though I have all faith, he didn't have all faith. And in verse 3 he adds, though I give my body to be burned, Paul was beheaded, he wasn't burned. So we can see that Paul here used the word though or even if.
Sa fai mai paulo. Afai o te tautala inga ngana tangata atoma angelu, ele ifai mai le mau o te tautala inga ngana angelu. Sa iafai mai fo I le fai upu e tolu, afai o te tuatu lautino ina ia susunuina, sa le susunuina ia paulos.
He was decapitated. Right priorities. The scriptures teach that some of the gifts are more important than the others, and that we should focus on the most important ones.
E te tau e le tangata kerishiano na fatungai le lei mea mumua na faa taua e le tuspa. Ia, e le mumua korenito sfulua fai potou sfutasi fai mai but covet earnestly the best gifts. Ia o tō nau nau I Meaalofa e sili. In fact, when the Bible lists spiritual gifts, tongues is usually found at the bottom of the list. And God set some in the church, first apostles, secondly prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, and diversities of tongues. Ele mo mua kore ni tō asfulua fe upo lusu valu. Ufa tu tuina fo ile tua ile ekalesia e mua mua o apostolo o lona lua perfeta lon tolu a wao pito ane iai I faifa venga ile male alofa e fa maloloi mai o e fsoswani o taitai ai muli muli ile ngana es ese. Fa maile o paulo, greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues. Ile mo mua korinito sfulfa fa upelima. Awa e sili le perfetane ile tautala ingana es ese. Paul makes it clear that different gifts are given to different people and no one is expected to have all the gifts. Fa mai paulo es ese mea lofa e wina mai le tua mole fa tupla ia or the edifying olona ekalesia. Ele tusa umma mea lofa. Ese ai fauta lona tusi I korinito na ia fesili ile mumua korinito sfulua fa upolu sfuiva ma tol sfulu. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? O apostolo uma ea, o perfeta uma ea, o a'o'a'o uma ea, o fai vavenga uma ea, o tofu uma ea ma le Meaalofa e fa'amaloloai mai. E tautala uma lava ea inga ngana ese. The answer is obviously no. The Bible says that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. In Galatians 5 verse 22 and 23, a ole fu ole nganga pe'ia, ole alofa, ole oli oli, ole file mu, ole onesai, ole mata alofa, ole anga lelei, ole fa maoni, ole anga malu, male le nga yo ya. Fa maile o ia, ele fa tu la fono ina mea fa pe na. But yet e yeil au faya onga, that teach that the fruit of the Spirit is tongues, or that every person who is filled with the Holy Spirit will speak in tongues. Yet out of more than 50 examples in the Bible where God filled his people with the Spirit, only 3 times is tongues connected with the experience. Malaysimea, o Yeshu o le tatu fatetai, he is our example. He was filled with the Holy Spirit, yet he never spoke in tongues. John the Baptist was filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb in Luke 1 verse 15, but there is no record that he spoke in tongues. The gift of tongues is a powerful tool for the proclamation of the gospel. Ole Meaalofa mo le talaina o le talelelei. Ai e manatua Samoa o le upu moni umalava o le atua o lo iai fo ile fa'afolinga le ti apolo. Nei peiwa vea I tātou o le vaenga fo I lea na fai atu ia Yesu. Yesu sa mātou wha maalolo mai ma fai vaenga ma mea umalava. Ai wha mai o ia au te lei loa o tau o ka se ngau mato a tele. O le upu lea le glasolalia is a word often used to describe the popular experience found in most charismatic churches. It is defined in the American Heritage Dictionary as fabricated and non-meaningful speech, especially such speech associated with a trance state or a certain schizophrenic syndromes. Now contrast that with the same dictionary's definition for a language. The use by human beings of voice sounds and often written symbols representing these sounds in organized combinations and patterns in order to express and communicate thoughts and feelings. For my Yesu, when we pray, use not vain repetitions as the heathens do, Matthew 6 verse 7. a o tau te talo, a wane I tau tu o tatou upu e pei o nuu ese, a wā wha te I lātou, o le tele o lātou upu e talia ai I lātou. The concept that people who is slain in the spirit should fall to the ground and wallow and mutter and is an insult to the Holy Spirit. The reason God gives His Spirit is to restore in us His image, not to rob us of all dignity and self-control. Ole Meaalofa le Agaga Pa'ia e auina mai ina ia fa'afouina ma fa'afo'i tatou I lona folinga pa'ia ma lona folinga mamalu. Ae le ole tatou ta'avalevale I lalo le floa ma ta'afitifiti solo pei o se tagata uoso se ma'ilili se'i tulou la'u mutu ma le afi. I luga o le maunga o karamelu o perafeta fa'apaupaua pa'ala sa osooso I luga ma lalo ma taufaitagi ma leo tele ma selei o latou tino. On Mount Carmel, the pagan prophets of Baal jumped on the altar and shouted and moaned, and they prophesied and they cut themselves. And by contrast, Elijah quietly knelt and prayed a simple prayer. Ile momua tupu e fai upu e suivalu, om ta upu suivalu fai upu e suifitu tau le fasfulu ono e ele tala lea. A o Elia na tofile mu lava matatalo ilonga tua. The idea that we should lose control when we receive the Spirit is not consistent with the Scriptures. The Spirit of the prophets are subject to the prophets. E usta I fo'i anganga perfeta, I perfeta, I mua korinitos fu fafa upwe etolus fu lua. After Jesus saved a berserk man, a demon-possessed man, by the sea, the healed man was seen sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. Wala to iloa atu le tangata ua o I fafo ia te ia te moni o lo nofo o ia I vai o Yesu ua ofu o ia ma ua ata mai I le luka e valu fe upotorus fu lima. O le fsili longa fitu, if God is not responsible, then who is? A fai ole ole tua lea na au maia lea au aonga, wai ea na au maia. Momua yoane fafo ipu momua. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are from God, because many false prophets are gone out into the world. Leau pelea, aua tau te whaalongo I ngana o malava, a I o tau toftofo I nganga, pe mai le tua, I la tau, awa e tau tele perafeta pepelo, wo watu I le lalolangi. The invitation of God is, come, and let us reason together, said the Lord. O mai ia, ina ia tatou filifili ia, Isaia momoe fai upu suvalu. He wants us to use our heads. For God is not the author of confusion. Awa ole tua, ele ole tua ia ole faso sa. A ole file mu, momoe korinito suvifa fai upu tosu tolu. E te tau o le kerisiano ona ia whaunga le leilo na mawhauwhau e filifili ai. A e aua le tātou muli muli o tātou langona e mawhai na whaunga le ti Apollo e whaasese e tātou. O le fisili longa valu. Why does God give the Spirit? Ai se ana au maia e le tua I lona ngang pa ia. I le ngaluenga mumua fai upe valu. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. A e maue o tou le mana, pe a fio ifo le anganga pa ia I lunga ia te o tou, e faifo I o tou ma moli mau ia te au, I Jerusalema, ma Yutaia umalava, ma Samaria, e o lava I le tulu inga le lalolangi. Lua Timoteo mua muae fai upu e fitu, for God hath not given us the spirit of fear, but of power. Awa e le I fo'ina mai le tua ia te tatou le anganga e matawai, a o le anganga e fa'ma losi ai. God does not give us the spirit to babble, but the spirit of power for witnessing. O le tatou fisili mulimuli. How can we receive the genuine gift of the Holy Spirit? I whapewhia na tātou maua le anganga pa ia moni a le atua. I luka sfutase fōpusu tolu. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask? O le nei, o tou leanga, a fai ua iloa o tou ona avatu o mea lelei ma o tou whanau. E le sili ea ona whae fōho ina mai e lo o tou o tamai le langi le anganga pa ia, I e o le atu ia te ia. Ioannes uluono feupusul tolu. Howbeit then, he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. A e maliu mai o ia, o le anganga lea e tupu mai iai le upu moni, e taitai e ia, ia te o tou I upu moni uma. Ia tātou ngā wai ma totally surrender ourselves to God. Ma ia tātou whapea atu I le tua, o au le nei, o te tuina atu I lau o langa atua, e whai ai I lau fina ngalo. So soani mai ia u nei vai vainga. I liuina ma whao ngā ina lau nei tangata vai vai, o se mea whenga renga o lau fio. A wina mai I lau a ngangu pa ia, e whai ma ta iala mō lau o langa, ma ta I ta iina atu. Iau upu moni malama. Ona o Iesu lo mātua li'i, ma le mātou fa'aola. Amen.
Though his eyes were on